John, itabidi uniambie ni nini ndio tunafanya kwa nini wewe?
Ah, natafuta John Juma.
Ukishampata,
ah, nitamwambia na mimba yake.
Gai, gai, onegi kivan. Why? What you? Empress, unamjenga.